nitwa Izereme Alda abansanzwe mu byo nkora ari kugwiza imbuto z'ibirayi abanda bikorera mu ntara ya Bujumbura muri komine Mugongomanga aha turi hitwa mu Rutambiro niho ndiko ndakorera imirimo yanje kuri iyi sezo rero ibyo nsanzwe nkora ndarima ibiraya hama nkaheza nka nagiye mu mugwi w'abagwiza mbuto hama nkaba ndi umwigeme mfite imyaka 20 ico novuga kuri ubu burimyi nabitanguye mu 2020 ariko imbere yaho nuko nari narabitanguye ariko hoho nagira na narima ibyo gufungura ibyo kuja mu mbuto sinari bwabijemo kuko sinari bwabimenye cyane kuko sivyo ntibyari bijanye n'ibyo nize ku ishuri niho nagiye ndimenyereza bukebuke ndima hato hato nkaca ndabidandaza bikaba ibyo gufungura nza ndamenyereza gushika muri 2020 ntangura nanje kurima hanini ntangura kongereza superficie ahantu nkorera ubu nkabanza ndakorera hanini ndamaze gushika kuri 3 hectare nibyo nshima cyane ndabyaho nahereye kuva muri 2017 nkirima nkiri umunyeshuri bisanzwe ubu intambwe nshitse ko ndayishima kuko ni ibintu byamfashe igihe kinini nanje kugira nshike aho ngeze kandi kubera bitari bijyanye n'ibyo nize byansaba ingufu nyinshi kugira ngo nshobore gukorana n'abandi babyigiye nk'abagoronome nk'abandi bantu banyitangiye imbere kugira ndabakure ko ubumenyi bwinshi bijyanye n'uburimi jewe umugambi natanguye kuwiyumvira kubera ko mu kibano aho narimbaye nabona cyane ko hakenewe ibiraya kandi nkabona benshi barabirima ariko hageze gutera imbuto zirabagora niho niyumviriye ati mbega jo kuki ntorabira kuri hari abakuze cyane babitanguye kera ariko nkabona nta bajene babirimo ibijyanye no kugwiza izo mbuto niho natangura kwegera abo bazigwiza batangura kumbwira ingene byagenze ko binsaba igihe kinini kugira ngo ndahashike nanje niko gutangura mvuga ati ko nshobora kuronka hatoya reka nkore kandi kubera ko no mu mutima nari numva ndabishaka nshaka nanje ikintu nofashe igihugu nshaka nanje ikintu no kenshi iyo ubwize mu bintu byo gufungura uvuga ati nanje nzodandaza ikintu ngwanye inzara ni ikintu kiryoha cyane uravuga ati n'imiburiburi ntiyabuza abantu byashoboye gushikira hama inzara iravaho kenshi rero abakobwa ntibakunze kubyiyumvira kuja mu bintu by'uburimi babona umwe ngo babisigiye abaruguru nibyabaruguru bari kumuhana ariko si ibyo namba wowe kuba wagize n'iryo bakukaja ku ishuri uri umukobwa ni byiza ko nawe uja gukora iyo mirimo witwa ngo si iyawe kuko ibintu byo gufungura deja n'ibintu tuzokwama dukeneye igihe cyose rero navuga ko natanguye kubibona aho mbaye mbona ko binakenewe hama ndabikora bivanye n'ibyo nsanzwe nkora navuga ko urwaruka rurashobora gutanguza umugambi kuko kenshi nibyo intambamyi za navuga kapitale ziratugora ariko kenshi siyo ahanini ibigoye iyo ufise mu mutwe umugambi cyangwa ukabura ahantu ukabona ko hari ikintu gikenewe ushobora gukontribuwa urashobora kuwutangura gusa ingorane kenshi dukunze kugira tuvuga ati dushaka guhera nko kujya kwa naka ntiwamenye ko inyuma nawe hari ibindi bintu byinshi yagwanye nabyo kugira hashike rero nibaza ko umujene wese ahari arashobora kwirangurira umugambi bivanye n'aho aherereye abona ikintu gikenewe birashoboka kandi birashoboka cyane ibyo nibyo nshingira intahe navuze ko icyambere gikenewe si iyo kapitale y'uburyo hariho n'indi kapitale y'ubumenyi n'icyo ushaka gushikako hama birakunda uhera hasi bivanye n'uburyo ufise bwinshi ushobora gutanguza byinshi ariko ufise bike ibyo bike birashobora kukuduza bikagushikana aho utari wibaza uhereye hasi ufatiye ku buryo ubufise nka jewe novuga intambamyi ngira ubwa mbere kubera urumva amaze kuja mu rwego rw'abagwiza mbuto sindashobora kuronka aho mbika umwimbu wanje bisaba ko ngira amalokasiyo nka nkaruwa aho nkorera aho nshira imbuto mejeje kwimbura umva nkiyo ni ntambamye ya mbere hari izindi ntambamye tora tugira yo hageze kurondera imbuto zijya cyo dukunze kwita ama prebase rero muri ico gihe biraho bigorana ugasanga kubera wowe utaramara kuba kuri kwa gwego abantu benshi abagwiza mbuto batuboneye izuba bageze ko bikakugora kugira ngo ugire access kuri izo mbuto urumva biba bigoye ugitangura nkiyo ni ngorane ikomeye nabonye yashikiye ubuheruka rero ngira ko mvuga nka solution bogira bakagerageza gutera intege abajene bamaze gutangura gukora kugira ngo nabo bagire access kuri ibyo bintu biborohere ntibave bacika intege kandi bari bamaze gutangura urumva ikindi iyo ntambamye yo ku yo kuronka aho nkorera kukuronka aho nshira umwimbo wanje hanga uko bizogenda ndatera imbere na uko novuga ko bizogenda chiffre d'affaires yongerekana nanje ndashobora kukubaka iyo hanga canke ari nk'ahandi hantu ushobora kudodora ni byinshi bishobora kumfasha kugira ngo izo ntambamye zize zirahava ku bijyanye n'ingurane kugwaruka mpora mbona biba ikibazo kubera ko bagusaba ibintu by'amananiza ugitanguraho urumva bica binaguca umutima kukuvuga ati none aya mahera jeno noja kuyatanga noja kuyasaba ntarabona nanje aho nigejeje biravunana umutima rero ngira ko habonetse ibanki y'ugwaruka ngira tuzohabonera koyoko kandi ibyo babyiza tworoherejwe kugira ngo biduhe natwe ingufu kuko urabona ubuzi ubu buragoye rero mugihe nawe ushaka kwitangurira ibyawe kugira ngo ushobore gukora hamuzokwishikana ahantu hashimishije uzane n'iterambere mu gihugu cawe bagerageje kutworohereza natwe kugira ngo iyo nk'izo banki z'ugwaruka kugira ngo natwe turonke access bitatugoye batadusavye ibintu bivuna kuko urumva kenshi bagusavye ibintu bivuna hari aho ucuna heba wa mugambi wawe bikaba birarangiye nibaza rero ko botworohereza kuri kukijanye no gusaba ingurane mu mabanki jewe akamunotera urundi gwaruka aho badukurikiraniye hose bari umuntu wese afise ico ciyumviro c'ukubona yuko ntavyo nshobora akabona ko yoguma yicaye ngo arindiriye akazi ngo umuntu azomuha ni ukuri ivyo bintu bavyibagire babisezerere batangure gukora batangure ako gatoyi ntibakagaye ngo ni ukubera ari gato batangurire aho nyene begereye hama harya kenshi n'umuntu aza kugufasha agufasha abona watanguye nta muntu azaza kugufasha wiyicari wowe ureze amaboko nawe atakintu na gitoya ciwawe werekanye ko ushoboye mu gihe umaze kwerekana ko hari icyo ushoboye n'uza kugufasha aza abona aho wahereye na jewe aho natanguriye natanguye buke buke mbona ko ni duke mugabo uwokenera no kumfasha yombaza aho ngeze yoraba intambwe ngeze ko akabona kubona icyo amfasha ko kenshi iyo utaratangura umuntu akubwira ati n'ubundi wowe ntacu uratwereka rero bakura amaboko mu mpuzu bakore kuko nitwoguma tureze amaboko kandi ari twebwe Burundi bw'ejo ntacu ntawe twaba turiko turaja nk'ugwaruka rwamaze gutangura badufashe nk'ibyo nari navuze kugira access nko kuri izo mbuto aho tumenyereye tuzikura muri zabu canke ahandi tuba tuzi ko ziri ari imbuto nziza natwe tuzoheza tugashyira ku isoko twokoroherezwa kugira tuzironke ntibisabe ko habanza kuronka bamwe twamenyereye bamaze kutubonera izuba ariko natwe ugwaruka tworoherezwe hama nibaza ikindi ni uko hari aho bishika n'ibyo ego ubuzi bwarabuze muri leta nibaza ko bogerageza bakagira politiki ituma ugwaruka nago rwibonamwo hama rugashobora gutunganya iyo migambi kandi nabo bamaze gutunganya iyo migambi bagaheza bakaja bakadodora kuri leta bakavuga uwo mugambi mu gihe leta yavyize ikabona ati umuntu koko hariyo ikintu agira akore ciza bamufashe ari ibikenera apwi ya iri financier ibikenera apwi izindi tekinike bamufashe bamutera intege televiziyo ya mashariki turayishima rwose kuko ni iratuma ibikorwa byacu bimenyekana mu gihugu cyose ndetse no hanze y'igihugu kuko ibiri kikorera ibiriko ikorera ku mbuga ngurukanabumenyi biraduha natwe kumenyekana bikadufasha ko n'umuntu ari kure abona ati eh bwa bundi nakari karakora hariho umujene ariko ariyumvira ikintu nk'iki ngaha hantu biradufasha cyane kugeza ijwi kure aho tutoshoboye kugishikanira twebwe nyine turayishimira cyane ibandanye surtout igerageze kuduza abajene hama natwe urumva uko tuzaba turiko turaduga niko n'abandi bazoheza bakaturabira ko bikabaha intege zo kubandanya bakora.